Joji yagiye gutaba inshuti Yohana wari wapfushije nyina. Maze ubwo Yohana ubwo yagendaga aho ibyo kunywa abantu bari baje kumusura, yacaga kuri Joji inshuti ye, ntagire ikintu amuha. Nuko Joji wari inshuti magara ya Yohana bimwaga mu nda arihanukira aramubwira ati: “Sha Yohana, ntiwirengagize nanjye ko mama wanjye azafasha.